Murakoze cyane turirimbe Imana yacu Thank you. Adonai, Jesus, Jesus.